babini chicha baba anachomkure agombo chopo dala ura dala gi Yesu manalo gima mapini chicha baba anachomkure agombo chopo dala ura dala gi Yesu manalo anagombo chopo dala gosana anagombo chopo dala malo Yesu mondi omwaterwa dala wadagi kodi manya kache anagombo chopo dala gosana anagombo chopo dala malo Yesu mondi omwaterwa dala wadagi kodi manya kache Anyao tuoche medore, anaton kure jawa. Masiche pini tieko wa,
Yesu ye mondi reswa jako.
Anyao tuoche medore, anaton kure jawa. Masiche pini tieko wa,
Yesu ye mondi reswa jako. Anagombo chopo dala gosana, anagombo chopo dala malo. Yesu mondi omwaterwa dala, wadagi kodi manya kache. Anagombo chopo dala gosana, anagombo chopo dala malo. Yesu mondi omwaterwa dala, wadagi kodi manya kache. Anagombo chopo dala gosana, anagombo chopo dala malo. Yesu mondi omwaterwa dala, wadagi kodi manya kache. Anagombo chopo dala gosana, anagombo chopo dala malo. Yesu mondi omwaterwa dala, wadagi kodi manya kache.